Ngibulisani kaloku sibakhawule. Nibe mbese ingubo nibaxoye umthika nibanike ithoba. Bambelelani ngoma ningabahlela indlala ibingamanxila ngoma. Amathanda unquthu lwengoma kwalungale khwaba. Imvume bezintshilosa zindyondya. Kutsho kuthile kutshotshe kungqunqe kungqumsela intaba eqhirha neyabhukasana. Awu! Kufakwa njani nako namadoda? Ndijotheli nendjotheli kazi singayolelanga. Yawu! Inomlala sathu isithongo.